Adofonom me ma mo good afternoon me je di se Christ adom obi ahoye munua baba akope ene erabi ayatom ma ba be du Ghana asodi mu akukuruhwe afie nyina me da nyakopa ase se wode ma ba be du asodi mu aseda etosu mienu enkoma ekona ba tv akona ba tv enye na adom a anase enye ne mwa enkene enka meso minti mi medru Ghana asodwim enam ekono aba tv so ene ma Mr and Mrs Dako abua me a ene menso menya me fa ahudie free Egypt aba bedru Ghana asodwim ye da nyankopon ase medam ase bebre adofo no nyina ne amahwere wo me ho bia rade nyankopon na onhye manamu onye mu kese minuan ma mo TikTok wona nan ko mpeso mo bua me nenso na mwa na motwe a emma ewrade enhyira mu nyina mo ami bo mu mi su a mo ne mi bo mu su ye nyina nya mi nhyira mo ene se mi jina hanuma aseda kese e na mede ma mu nyina aseda etosu biem enkoma Mr. Eric ni Mr. Eben wo mo ahu mo blo ene wo ma do ye kese a omode aye yen enye wo mo a enka yesu kura ko obi ante eye wo ma dom ene ne ama bi aso ye nyina aye so a ene mi so munu aba ma ba be du Ghana aso dwiem eda nyakopo ase meda obi bia ase meda me boss so so ase wose mi mesani ti o ewo TikTok atenia me dia di no ani bebreba amaye nyina ene nyame adom wode me passport no ahyemensa wode ahyemens wode me passport no ama me ni nyina ye Mr. Eben ani Mr. Eric e tese mi hu ni amenka mensa ka me passport asunjiem ye nua ba Auntie Mercy, Mrs. Sister Mercy, oh, why be a mammy baby? As that encounter, they will never be a Hawaiian. Only with sister, no more. Mean to me, we born in Pabby, but my baby and our mammy. Me cool my arm and no joke when you know. Just say, Yanko Ponshila Munina. Now, Mr. Adolfo will say. Ebla me ma bay enya me nko a enipa no bebre egusu wo Egypt a o haw ne ama ne omugusu egina no se ne asome so na se me ma ba be dru ha no a meslamo monko o mo ma kan so mwa na de ye kom no enya ye pe ye be pe bi bia be di ene me be ye dan ene nam Mama Zet se wote me nka nyankopo onhyira wo pa obatampa Mama Zet nyame onhyira onye wo kese eblam de ma asem betu wani mu no wutimi hu me mobo eboa me ene ntukwa de bebre nanso no wanhwe ne nyina so aboa me ama ne ena mosusu bi ena me saka me passport no me da me boss so ase nyankopo onhyira no se nyame aka na kuma ne ne de wetimi de ama me na maba bedru efie asodwim nyankopo onhyira obi bia mesra mo wa mentimi amodin no enye me boapaye te se enipa bebre na aboa me madamfo ama linda nyame onhyira no fa so medru fie asodwim te se mentimi mo bodin no me wa dofun mo bebre a enam nipa bebre so enam bia ba bedru hanu na kese na enkoma Mama said, Mr. Eben, any Mr. and Mrs. Dako. Nyanku pon shilamo. Muni mi baby anes ma fam se oba. Mensu suda. Sen ne. Mensu me babe drew Ghana asunjimu. Peda masi. Nyanku pon shilamo. Mr. and Mrs. Dako. Ako na ba TV. Nyanku pon shilawati. Onye okese se ohun ye mobo na ma yeso ye ba wa fidi kese ne so a enam so ama Mr. and Mrs. Dako enso aboa me ama ba bedu asodwim nyankopon hyira mo na okoso Meslamo adofo no mo aka menuanu mu bi wo ho ebi yare serious a omugugu hospital meslamo omusu hia moa a omugu akire eti moteme nka nyankopon hira obi bia tiktok afo obi amantime amo ni din bia oyeme fans bia nyame hira no obi amafumo ni bia onfa me bone nchemi na egypt asase so de obedru wa uye ni papa pa kura no abedane ni pa bone fo eti meslamo wa amati a ona so bia no fa me fonso ni na acheme meslamo se obi amfa me bone nchemi ye nyina ye santena so biem nyame Mr. and Mrs. Dako, and Radina Cooper, Auntie Nemo Tremo, Onya Mokesi, Onya Madoya Kesi, near Marie Ache, a Radi on Farm Mamun, and now Adoya Kesi, Miami, and Radina Cooper, Uncle Mosaman, a Radi on Shramu baby. Yes, wa obey sika nasa obeye a janka nasa a risia bi emwano when yankupon kushira opa the many da swing in asa ma nan rinimen suda sen nemes met me a bagana a yeman hua hua medamasi yankupon shlam winni me baby as one family seba one family seba then a day and a muscle. A coffee as ye near my femo. Away it as a solo. Madrum me. Amen. Mean summa baby drew heavier as a dunk come dim. Just a mean hunia men cut me hunia means ye. A corner bet evening, I mean shrow. Sank and ye won't so, and I would gee your first one. And Cassam worry say, and Camina. Madame Massibi do bata bayana wayan. Muni mi baby ya yese rade nyankopon onam nipa so na oyɛ adoyɛ edema nipa eya mpa afɛ na mehu efisɛ menzu suda menzu sumanda nre minim wo mo baby ya nenso mo dome ebla wo hu me video pɛ na maamin efa me to na kuma so wa fa me sɛ ba plɛko pɛ ne kunu so meyɛ ne wo fa sɛ plɛko pɛ nyankopon hyira no on shiny baby. Mamma Sam was saying, the Pamachel, many animal being so or ho. Our Muhiam workers say, a bimu yale. Just or how I enamel, a bino, while my next month 13th. Yen free war. Minimum can say, and any answer a police for at me a coo a punny. Ah, Ghana for ebin a goofy ho. Ya boo a my own master say horn moon ye men na, and ye nine, Adolfo Miss Salamo, Monco ye nyanmo somewa. Na me nim de sa 13 for no edra, a desi ewo crobianso. Miss Salamo, mammy, papa mo. Monco me nyanmo somewa, no musum timmy may do as we dream. Yes, Salamo, ne ye pep. Ye go pebby be na baby di. And yet play mutna and a year fit. There be that. Agent for so I aka. Miss Lemon titru, a man am woman. Munya badayaka cra. Munya badaya mwamunim dear cosso, a woke grown a so. A banner, sir. Obi be a lane by Akasetian on fan channel. Nancy a bofla or call a jana a woo nina naswa won chantin or pepper. And net dear mimi demi was a femono. Videos of the Amaya Fan, and it be by my yin, send ne or no. What me about formulas or the passport to Amma Tia? Let us say, a yammy woman. Intiminimus, sir, more my canoe. Most mobile yammon man at the yakas here. Miss Lamo Obia Waya Bonnie be a mon fan chanqualano. Nadia Yenamon, a year stress can see a woman it ya. It did Tabontes who was so wild drinking edge. Egypt, so wo ha adreno enko yie baako baako sei just adreno enko yie wo ye ni papa pa kura wo tin beda ni pa boni ni minin sey no me a enwo kuro no so dia I don't know de ekoso ene anyan me ma me ne me papa mo amu ni de ekoso ewo kuro dia ne so me slamo mo ndum kwala nam form passport ma wo mo na kakra o manyo mo ntimi fen twama na adum fo so nko o mo mwa yes slamo ya ma me ne papa mo ya slamo pa enne se ma ba be dru ha eni wo kwa se me da ma chi e de ma me nuanu ma wo maka me slamo me de ani die ene nkotosere ene e pa mo chewo mo fa nkola ne passport ma wo mo
obi bia na ne ba akasa tia no mesra mo ye oba tan munyina mo ye ba tan twe bebre ba me ye ye nyina enso me bebos wo de ade na mame ono ahwe de ekɔ na ani anyan ono ko pe ba bi afa munka no kure munyina munya ba bi ambedwane akɔ nanso mo twe ma enti ade na mo fa nkwala ne passport mo mesra mo ani de ekɔ so mo te menka obi afa ne ba passport enfa ma no se na ye jami die mama mia ye jami die mama metia na me wani da so se o mama kan ni na mo de o ma de be ma wo mu adofu o mama ka bie wo mu so no islamo mu ko so na mu ko ye mu wa na dani du a minim die be si ko no so o mu dwin ni pa ho titru e ma no o mu ye ya yaka yaka die na o mu de ye fam ne ani anyan ani anyan meti he ma ba empty han Nelson Debbie Ameka, Miss Me Hotel, me and whom chase me Yammy Hobasa, my family hotel team. So rested in Missy Way and met Shimmy Yah, my family hotel team, Nelson Capri, a binny bottle, and so many said Radina Copona or car, Mr. and Mrs. Dako Akuma. I will met me a tree, mammy, and a dear, and I mean, Miss Brenna Sue, a Brenna Asso, my baby.